tuvuga ko amafaranga bagiyemo yose agomba kuboneka neza iyo yavuye nishaje gukora bikagaragara bikaboneka ari Siyoni ari n'uwundi wari we wese nashiremo umutahe mugayo mitahe ijemo tumenye ko ari mitahe atari branchima d'abord nagenda bibutse yuko Siyoni
nuko isoko hari yaci imyaka irenga ubutware gomba dukwiza imyaka 30 isoko nkuru ya bijumbi ribayeho hari ci imyaka ishika 11 nimwe isoko itari ko irakora kugira icyizere yuko ino soko bikunda yuko ishobora kuba
naho rimwe na rimwe barundi twakunda kwemerana mugabo jiwe ndemera yuko murundi abigize bikareyisisa byo ari ibintu byiza gose kandi birashobora ko ndetse n'ibindi byinshi tubaze gushobora rero jiwe nibaza ko icyumviro cha Fabrice Tamuntu yo kigwanya ni cyumviro ciza twese tugomba gushigikira nk'ubu nk'umuntu azoshira mu miliyaridi nka 10 nka karorero agomba kuvuga ko yerekana izo miliyaridi 10 yo zavuye atavyerekanye habari kibazo mbe waruze ko mu mabanki ubu ibanki kizera ko yakira amafaranga miliyoni 200 utamaje gusubira amafaranga yawe yakuye kirazira mugabo kesho usanga amabanki atavyakora ngo cyaho kare umuntu yadugije ikintu amahanga mugabo igihugu ntishigire kimaze ati mbe amafaranga bayakuye hehe
mwiriwe cyangwa mwaramutse bivinye na muherereye jewe nitwa Juste Gael inyuma ya kamera mwita umusaza uno munsi tuje kuba yagira ikiyago cy'uno munsi muti kimeze gute ariko ndagubire ko imbere ko ndakubwira ikiyago dufise umutumire muramumenyereye n'ubusanzwe arongoye ishyirahamwe Oricom kwa kuri ahandi ndagubira ko byamaze gukomera uno munsi tuje kuyaga kwijyanye n'amasoko ya leta mbega amasoko ya leta atangwa gute mbega ku masoko ariko aratanga kino gihe ariko aratangwa kino gihe ishyirahamwe Oricom riyavuga ku iki ariko vyongeye ku Yuba ku nyubako shasha y'isoko inkuru ya Bujumbura abarundi bitega iki nacacane ko isoko nkuru y'igihugu abari kiro cy'igihugu ni naho umuntu wese avuye hanze avuga ati ntembereza mu soko y'igihugu ndabibiriyo ndabivyonzogigenda kwerekana mu gihugu cyanje ko nakuye mu ico gihugu nuko ndabaramutsa nyakubahwa Gabriel Fyi
ndabaramukije nanje kandi ndaramukije n'ariko baradukurikira
nizera kumumeze neza
yego cyane
iyo umuntu avuze amasoko ya leta dutahura iki
amasoko ya leta ari uburyo bwinshi amasoko ya leta ari uburyo bwinshi mugabo reka ndakubwire nka butatu canke bune ubwa mbere amasoko ya leta ni ibintu leta igura mu gihugu canke mu mahanga ivyo navyo birafise igitabo bikurikiza ni igitabo citwa code de marché public iyo code de marché public amasoko ari kwinshi hari ibyo leta ubwa mbere ikoresha amategeko kandi bivana amategeko aba bivanye na domaine urimwo nk'ibintu leta igura ukurikiza ikintu bita code de marché public iyo code de marché public irafise n'ungwego ico bita direction nationale de marché public hariho n'ikindi kintu bita autorité de régulation de marché public mbere nagenda babwire ko ishyamo rikome gigeze nuko ntiyayitwaye mugabo twarabayicegera ishiramwe urikome ryaratanze umuntu arabicegera cyurongoye ugo gwego mbere nu wahora ari cyegera cyurongoye ishiramwe urikome Ernest Manirumva igihe yicwa yaraje yari cyegera cyurongoye ugo gwego nk'userukira societe civile kandi akongera akaba president wa komisijeje kutatura matati ko ibintu by'amasoko ari amatati menshi cyane avyo rero ni ibintu leta igura ngerageje no kubibutsa mwomenya yuko leta ibice 50% kwijana by'amafaranga leta ikoresha bije mu masoko ya leta urumva nk'uko dukoresha hafi ma miliyaridi 500 arenga se plus de 5 miliyari ayo amwe uruhande rumwe rujya mu masoko ya leta ibyo leta igura ibice birenga 60% ayandi hafi ibice 40% agenda mu bintu no kwita guhemba abakozi ba leta imishahara hamwe urumva arabo mu gihugu cyangwa bari hanze mission diplomatique hamwe n'amafaranga agenda nk'intererano mu mashira hamwe leta igihugu gisanzwe kirimwo nka za nations ni New African n'ahandi burya amafaranga leta akora ivyo bintu byonyine ni kuvuga ivyo leta igura imishahara y'abakorera mu gihugu cyangwa bakorera hanze ku izina rya leta n'intererano mu mashira hamwe igihugu kisanzwe kirimo naho hantu hatatu hariho rero n'amadeni dufata ko turafata amadeni menshi tukaza no kuyari hari amadeni ko nk'ubu uya dufise ideni rirenga amamiliyaridi ibihumbi bitandatu murumva ko amafaranga ari amafaranga menshi cyane ubwo ni uruhande rumwe rero kwa ibyo mafaranga rundi ababwiye ni ukuvuga yuko leta iyo iriko irakora ibyo bijanye rero no kugura cyangwa no kugurisha ifite amategeko yisunga amategeko rundi mejeje kubasigura no kubabwira hari ibindi rero twovuga bihambaye ni ibintu bijanye nibyo igurisha niyigurisha rero ivyo no bifisa kandi mategeko abigenga cyangwa igomba gutanga ndabaka kandi karugasanzwe hariho nk'ibintu nk'ireta igomba gutanga inzahabu cyangwa ubundi butare ifisa kandi mategeko yisunga yisunga itegeko bita rokode minier ibintu bijanye no butare urumva rero biva amategeko aba bivanye nibintu leta igomba gutanga no kugurisha hariho rero nibindi bita nibintu leta igomba gutanga kugihe kirekire atari ivyo vy'ubutare nibindi dufate nkibi bavyita vy'inyubako hari ivyo hacha ibintu bita ucugenda kuraha muri code d'environnement chanque code d'olo ivyo vyose bire mategeko avuga kungenera leta ishobora gutanga ibintu vyayo ningere bishobora gutunganya dogore amategeko aza bivanye n'ivyo leta igomba gukora canke gutanga ivyo n'ivyo abantu bakumva mugabo dufatiye nk'iki mwari weje kubaza kisoko kuba kisoko bijya bikurikiza amategeko atari make kuburyo haca haba nk'ibintu bita le contrat amphithéose le contrat amphithéose canke amphithéotique n'ama contrat apfa ku myaka 20 gucha ku myaka 99 ivyo rero usanga kenshi ubisanga muri cyakindi twita code d'environnement code d'environnement nibidukikije ingene bigenda niki hakaba n'andi mategeko ari hijya no hino azaregeranywa kugira ngo ibintu by'igihugu bikogwe atabusuma bubayemo naho bikenshi bigora abantu bakiba mugabo nuko bigenda rero mfatiye kuri ikintu cy'isoko nko ndabivuga ubu uya bizovana rashaka kuba ikontra y'imyaka 20 50 90 bivanye n'uburyo burimo nabazo ningene bazo babishizemo mugabo hari ikintu gikambaye cyane muri leta bagomba kuraba abantu bagomba gushiramo umutahe ni bande bafise kahise kabo kameze gute kugira neza bavasanga biko barakira amafaranga y'abantu baba bandi abantu babasuma ivyo rero navyo ubuhara mutegeko ririraba mu Burundi gitwa loi contre le blanchiment des capitaux ni tegeko rikinga ko abantu bazana imitahe iba yavuye mu busuma cyangwa yavuye ahantu atazwi nibi bita le financement du terrorisme ugaje usanga amafaranga yavuye mu bya terrorisme yavuye mu nzira zitazwi mu jambo rimwe
nuko isoko hari ya cy'imyaka irenga ubutware gomba dukwiza imyaka 30 isoko nkuru ya Bujumbu ribayeho hari cy'imyaka ishika 11 nimwe isoko itari ko irakora hari hamaze kuza ibintu byinshi amabanki yaragiye hamwe n'ibindi byinshi biraje hamwe muravye aho uno murindi uba connection izananye na Fabrice kugira ngo bayisubiremo bega hoho kugira icyizere yuko ino soko bikunda yuko ishobora kuba
iciyumviro caje turi mu Kayanza Fabrice yarafashe ijambo imbere y'umukuru w'igihugu n'abandi bari bahari aravuga ingene yibaza vyogenda ara expose arabwi mu kugenda vyogenda hanyuma kubera ibintu amaze gukora vyo kubaka amazu agurisha babona byarishije bacha barumva ko bishoboka nibuye nahandi cyimviro cavuye ngaho nyene we yarabifise mu mutwe bwa bi president mukuru w'igihugu tweze tuhari mu Kayanza muri semaine de la diaspora turabona ko bishoboka rero jewe nemera neza yuko giti canje ko ivyo no kwita bonus initiative no kuzishigikira cyane cyane zigizwe n'abarundi ni ikintu cyiza cyane naho rimwe na rimwe abarundi takunda kwemerana mugabo jewe ndemera yuko umurundi abigize bikareyisisa byo ari ibintu byiza gose kandi birashoboka ko ndetse n'ibindi byinshi tubaze gushobora rero jewe nibaza ko icyumviro cha Fabrice atamuntu yo kigwanya ni cyumviro cyiza twese tugomba gushigikira ariko bigomba birafise icyo no kwita a processus urugendo bifata ugo rugendo rero na ngeregeze kuruca ku masonga ubwa mbere leta yaragize ivyigwa vyayo iragira ico no kwita plan yipfuza kugira inyubako yo bimeze kuko si Fabrice azogira arashobora kugira proposition yiwe mugabo n'igihugu gifise ikintu gishaka kwiyo nyubako hanyuma ibyigwa byarakozwe hanyuma ibimaze gukogwa hacakurikira rero ico ndavuze cukungene ibyo byigwa byo kumvikanwako bigacha bijanwa mu namashikiranganje bikemezwa bimaze kwemezwa rero niho haca haba ibyo bintu navuze cyukungene abo bantu bo tanga amafaranga ubu hariko nivye nibaza ko navyo nzi nibaza ko hariko harabivyo no kwitareza engagement rero
abishinga
biyemeza abizo biyemeje ro kuja mwuyo mugambi barafise ama action azo bazogurisha azogigwa urumva ubu numvise ko umuntu ari mu Burundi azotanga 1,300 umuntu ari mu mahanga nawe kazotanga amadolari 103 ivyo birumvikana mugabo abantu bacha bakenera kubona ingere amafaranga azokingigwa kandi ko atabintu vya branchima data amafaranga atabantu ngomba baze kunyegezamwe amafaranga yavuye muri vya bindi twita amafaranga atazwi inkomoko source receipt ivyo byose rero ni ibintu leta igomba kwiga ikerekana hanyuma niyo proje nayo nikavyerekana bagiraho bahuriza abarundi bakaronka umuco uri claire uboneka naye handi bikozwe n'abarundi nta kibazo nakimwe ni byiza cyane ahubwo
muri ko muravuga ikintu kijanye n'umuco turi mu gihe ko imyaka igenda mwama musaba yuko ababa bizewe n'abene gihugu umwe wese gutangura manda yo kwerekana ubutunzi bw'iwiwe sivyo gusa murabona ko biba bigoye amafaranga siguru cyangwa adasigurisha kino gihe kuyamenya cyangwa dokutayamenya bega umugabo bikora ubu ari uwahe vyongeye ntimubona ko muwamuhere hatariho muvuze ati kubohera ku isoko nkuru ya Bujumbura
oya ni hose twe tubivuga hose ku kintu kijanye n'umuco hari amategeko mu Burundi no mu madekapito itegeko rigenga gukora ku mugaragaro turafise n'ugwego no munsi mu gihugu kwitwa Cellule Nationale de Renseignement Financier yitwa CNRF mu cyamake hanyuma kandi hariho n'amasezerano mpuzamakungu urundi bwasinye uno munsi hari abantu badakomba gukorera mu muco mugaba amategeko arahari uvuze ibyo kwerekana ubutunzi mu bisanzwe abantu bari mu nzego z'igihugu kirazira kuva mu mwaka 2006 kirazira ko baje mu n'imbere yaho byaraba mugabo gusa ntibyari bikaze ku isi nk'uno munsi umuntu wese giye mu banga y'igihugu agomba kubaza kwerekana ubutunzi bwiwe kugira ngo bigaragare na mwana wi n'umudamu n'umufasoni wiwe cyangwa umugabo wiwe n'umwana wiwe wa afise imyaka iri munsi ya 18 agomba kwerekana ubwo butunzi bwiwe ivyo rero uno munsi kweri mu burere bese n'ivyananiranye kubera iki kubera nkeka hari abantu batunga bitazwi ubutunzi bwa babukuye nibi rero ibijya bita branchima kugira tege kuravuga ibyaha bishika bitatu kugwanya ico bitarashe Ismail Seat hanyuma nico bita branchima de capital kukweza ubutunzi ufashe rero umutaye amafaranga atazi yo yavuye ukayajana mu maxyo hantu hacabi cyaha bita deridinisie deridinisie rero n'ukuvuga bo ufashe imitahe ukayijana mu kintu iyo mitahe ugaca urondera kuyeza abantu besho n'ubu uya nk'ubu nk'umuntu azoshira mu miliyari nka 10 nka karorero agomba kuvuga ko yerekana izo miliyari 10 yo zavuye eh atavyerekanye habari kibazo mbe waruze ko mu mabake ubu ibanki kizera ko yakira amafaranga miliyoni 200 utamaje gusubira amafaranga yawe yakuye kirazira mugabo kesho usanga amabanki atavyakora nko cyaho ka umuntu yadugije ikintu amahanga mugabo igihugu ntishigere kimaze ati mbe amafaranga bayakuye hehe ivyo bintu ni danger ku gihugu kuko uburiko uraduza ibintu ejo bizotera ingorane igihugu kuguruza kone abantu benshi buye bariko bavuga yuko amafaranga ateza kugera bimwe babita transaction electronique kubuge amafaranga yaguma zunguruka uyabona mugabo uya kubera ivyo bintu vyo kweza amafaranga bica vyanka ko babijana mu mabank bagacabagira kimwe mu gifaransa tesorisation kubika mu bimuga igihugu gica kibura amafaranga warabonye igihe bahindura amafaranga igihugu cyafata ingo yo guhindura amafaranga bya byavuye ku ivyo amafaranga ntiya gishobora gusirikira ubu ya murabona defazaji hari hagati y'amafaranga ya marundi n'amadolari n'amayero ubu abantu rero benshi ba prefera kubika amafaranga mu madolari no mu mayero kubera amafaranga ya burundi agomata gaciro ivyo rero ni bibazo biri mu gihugu bigomba gutorega umuti n'igihugu nyene mugabo abantu babona ko mbigo nibisanzwe sibisanzwe na gato kuko bizotuma bizingamika iterambere ry'igihugu muri rusangi
bizingamika iterambere mu gihugu muri rusangi buri Alemanya nababwiye ko ariho Darkstrand ikora bijanye na boxe muri France ariho CAC 40 America ariho ama SP nibindi mbangine kumenya bega tuvuge ko ko tuzi ibi by'ama boxe bifise ngene biduga ngene bimanuka iyi mitahe ntabwo amufise ko ama garanti y'abantu bashizemo amahera ushobora gusanga atashoboye gukingira mbe ku bwanyu mubivuga kwite
oya birakingirwa kuko ibintu by'imitahe bifise amategeko bikurikiza n'ingene bigenda gusa kiwe twe dusaba yuko buri faze buri ntabwo tuzuba tugezeko tuzaturabwigwa n'abarundi bakabwigwa ibiriko birakogwa kuko burya bivanye na faze ugeze ko ucuvuga ute amafaranga akiyo cyangwa kingiwe nibyo dukeneye abantu rero barakeneye umuco ugeza n'uno munsi hari ibintu abantu benshi batarasobanukirwa mugabo abantu bazaba babigiyemo ndazi neza yuko bazosaba yuko hazahara umuco kuri buri ntabwo zwatushiseko
ubu bari kwarasukura isoko nkuru ya Bujumbura bihaye amezi atandatu kugira ngo bigende neza mu nyuma inamashikiranganje ifate iyindi ngingo ikurikira be ku bwanyu muravye aho ibikorwa bigeze murabona ko hari ikintu gishasha kije gitandukanye n'izindi nteguro niri ningene isoko ryahora ryiyumvirwa ko ningene ryahora ritunga
oya ikintu gishasha kirimwo ubwa mbere nuko uburundi abarundi aribo bariko bararonda gufata ibintu mu minwe cyane cyane radio diaspora abarundi barangurira imirimo yabo mu mahanga cyangwa bafite ibintu bakorerayo mugabo bakaza baraca bagiranira ico no kwitariye n'igihugu cabo ico kintu rero ni kintu ciza ko mbere ntivyahoraho hanyuma kandi murazi ko diaspora iryo jambo diaspora muri ntiryahora rivugwa murabizi neza mwese ivyo rero kubona hari abantu babarundi baza bagafatanya umwezi buvure n'abanyamahanga bazuba bagize ivyo ni ibintu vyiza ni ibintu vyiza igihugu kigomba kubiteza imbere mugabo bigomba kuba kumwe umuco hanyuma abantu bazanye imitaya yabo mu gihugu bagakingirwa bagakingirwa nibaza rero kwigihugu kero kiravyumvira ko kugira ngo twese tushobore kugira ugo ruhara igishasha rero nico nibaza ko gihamba ikindi gishasha naco niyumvira nuko inzego z'igihugu kuva mu biro by'umukuru w'igihugu bushikiranganje n'abandi bavyumva bariko barabiteza imbere ivyo rero tuca dusaba ko umwe wese agomba gushiramwo ingufu kugira ngo bigire akamaro nukuvuga bica bigiraho bihuriye abarundi ba mu mahanga n'abarundi bari mu gihugu bagira ibintu baza barahurirako ico nico nibaza kuko nka twebwe twese tuvise ubutiko turakora ikintu ari cyo dukoreraho tuvuka dufata abarundi baba ngaho hano n'abarundi baba mu zindi ntara n'abarundi baba mu mahanga kugira ngo twese tuzagira ibintu biduhuza twe antuka twarabitanguye mu
diaspora burundese
mu ntara tuvukamwe no mu makomine no mu mituba tuvukamwe nibi by'isoko rero burya ni mu iyo ntumbero nyene mugabo dusaba yuko ibintu biba biriko birakogwa biba biri mu muco ko twebwe turashira imbere ikintu bita intwari ibereye no gukorera ku mugaragaro ibikozwe abantu bose bakabimenya bikaboneka bikagaragara kandi hajemo amafaranga yavuye muri mwe turavuga by'ubusuma
turi ngaho nyene turi mu gisoko nkuru ya Bujumbura rifise abo bari bafise ibibanza mbega ku bwabo ndazi ko mufise ijuru ishaka kure mbega bobo hari cyo mugomba kubaremesha ko cyangwa kubabwira cyangwa mubwira bari kubaryubaka rino soko
je nagenda kubwire ko mu bantu bari bafise ibibanza mu rya soko narimwe mfise mu bibanza kuko narahakorera na jewe hanyuma mu bantu bagwaniye cyane ko irya soko yoba isoko nziza cyiwindi mu bambere kandi murazi ko tubimaze kubivuga ku bintu byinshi cyane buri itariki 27 z'ukwezi kwa mbere twama tugisohora itangazo tugagira n'icyo dushikirije kuko kugeza none munsi hari ibintu bitaratomoka neza kukungena ijya soko ibyashikiye n'ingene byagenze ariko turifuza neza yuko iyi soko hamwe yo kubakwa yoshobora kugira akamaro kanini abantu benshi tukifuza yuko abantu baburiye ibintu mu ijya soko bari bafise y'ibibanza bo bamubambere baronka mu mitahe ibyo nzi turabyifuza cyane kandi turateye n'akama ahubwo nabo nibaze kuko nuwahora abaserukira imana iruka kumuhamagara mugabo barafise ukuntu bari bitunganije twizera neza yuko ibintu bizoshobora gufata inzira tugasamagara rero yuko nabo boza bagashiramwe imitahe ico tubemereye tuzojamwo natwe tubikurikirane kandi ibintu bitazoba biri ko biraca mu nzira zitarizo tuzobivuga twese tukira ngo bibi byacu twese
gutanga ibibanze hari cyo mubivuga ko
gutanga ibibanze urumviye ni faze izokurikira kuko nabivuze abantu bazoba prioritaire kuyikoreramo nabo bantu bari urazi burya iyo giye mu kintu atari icawe hari abantu baze ku bintu by'urudandazwa umengo si ibintu bisaba amashuri mugabe birasaba ico bita ro professionalisme ugiye mu kintu atari icawe usanga ibyo bintu bitibigira akamaro kudandaza rero burya n'umwuga ukomeye cyane abo abatwitarize operateur economique hajya urabona turafise abadandaza bamaze ariko kazi kabo bakoze kuva kera abo rero bagomba kugira uruhara rudasanzwe mu ivyo bintu nico gituma nibaza yuko nabo bazojamwe bagashiramo imitahe yabo kuko twese dubikurikirana kugira ngo turabe ko ibintu bizaba biriko biragenda rero turabahamagaye kubazojemo hanyuma ibibanza mu gutanga ibibanza navyo bizotangwa hakurikijwe ibyo no kwita amakriteri mugabe twese dusaba yuko abantu bahora bahakorera bafise amafishi abo bantu boba mu bambere
mugwiza tunga siyo yemeye gushigikira uno mugambi numwe mu bagwiza tunga amazi igihe bari kwarangura ibikogwa asanzwe afise n'isoko yiwe ngai Bujumbura bega kuganya mwavyakirego
d'abord nagenda bibutse yuko siyoni mu bantu bari bafise mwuruhara mwijya soko yahoraho yarimwo sinova ngo yarafise mu mutahe mucho mwita mucho bari bise societe de gerance du marché central de Bujumbura ndabizi ko yarafise mu mitahe yarafise mbere nibindi bintu ajera tunganya sinzi ko yari nkama toilette nibindi mugabo ndazi ko yarafise ibintu ajera mwijya soko ivyo rero si bibi je sinova ko ari bibi mugabo cyo tuvuga tuvuga ko amafaranga bagiyemo yose agomba kuboneka neza iyo yavuye nishaje gukora bikagaragara bikaboneka ari siyoni ari nubundi wari we wese nashire mu mutahe mugayo mitahe jemwe tumenye ko ari mitahe atari branchima atari amafaranga aje kwezwa kugira ngo abayazanye hari rero nabavuga ko hariho abantu bari muri systeme bagomba gushyiramo mitahe minini kugira ngo beze amafaranga yabo ibyo navyo birashoboka mugabe twebwe duvuga tuti abantu bose bashyiramo imitahe bari ibintu biri clear biboneka kandi iyo mitahe izomenyekane abantu bose bamenye imitahe yagiyemo kuko nakubwiye mwa kino gihugu umenga ibintu byo gukorera mu muco biratugora rimwe na rimwe nk'ubu turiko turavuga ibijanye na branchima hari tegeko rihari ribihana mugabo kubera usanga hari abantu ibyo bintu bataravyumva kumengo na makosa bavuga ko bego ni bisanzwe normal twebwe dusaba yuko ibintu byose bizoba mu muco kandi bigizwe n'abarundi sibi nabivuze mugavye sibi dara transparency murakoze
ndabashimire cyane nyakubaho Gabriel Fi
ahubwo nayo ndabashimiye kubona mwashatse ko tuyaga kino kiyago hanyuma kandi tugahamagarira abarundi bose kuza bariga gukorera mu muco kuko bizodufasha twese cyane cyane abantu babazwa iby'igihugu murakoze
neza cyane nuko reka ndabashimire ndabashimiye se mwafashe umwanya murabana natwe itambaye umugazi mbese biranagwaza ariko mwagize neza inyuma ya kamera musaza je nitwa Juste Gaye niharambe Burundi niharambe Barundi niharambe imigambi yose ikorerwa mu muco bye bye cyangwa salavista urawushira umushuro fushura none.